no mukino novuga tugendeke neza kubona ngere twakinye match ni match twa maîtrise ni match twabaye concentré ni match wabonye twakoze ibishoboka byose kandi ni match twashoboye kuba turi hejuru yabo tactique makuko wabonye yuko nka 90 minutes bashobora kuba baronse occasion yo gutera migore novuga rero no mukino tugendeke neza no mukino novuga nishimiye cyane ndavye ngene twakinye na result ivuyemo numukinyi ariko araduga bukebuke aguma duga kuko uravye ngene yaje warana ngene arata ama occasion menshi canka gatinya gufata responsabilité ariko ubu nico kintu twashoboye guhindura nico kintu twashoboye guhindura cyane mu mikinire yiwe twashoboye kumwongera atari afise cyo gutegerezwa gushota kuko mwabibonye muri match na match herutse ashobye gutsinda ibitego bibiri kurikirana rero no vuga ubu ariko ari sanga muri equipe kandi ikindi kintu gikomeye cyane ni cyizere kwigirira icyizere akabona ko nawe atari umukinyi wo gutanga gusa nawe ashobora gutsinda nibaza yuko ni mentalité uravye twagarukanye muri phase retour ko twari twahejeje nabi ikindi no vuga ni récupération y'abakinyi ubu turafite effectif dushobora kugira nibaza yuko mu gice cya mbere cya championnat effectif yaradukuse cyane kuburyo nta masolution menshi twari dufise ariko ubu urabona yuko dushobora gukompoza n'abandi bakinyi tukaba dufise na choix nyinshi no vuga yuko ndarakaye cyane ndakariye mitima kuko yakoze ikosa ritari necessaire yo kuronka carton ariko ndarakariye cyane n'umusifuzi kuko uravye ijya carton rouge ahaye esenu ntiri valable baramukubise umuntu asubiye inyuma bahatanze carton rouge zibiri zose se nta nivyo just nda kunya explique ivyo bintu nivyo ntumva ndarakaye cyane kubona dushobora gutakaza abakinyi babiri duse match ikomeye kuri equipe nayo dukurikirana turiko twiruka hamwe ku gikombe nibaza yuko tugiye kuraba ico dukora turabe yuko dushobora kurondera ama solution ashobora kuduha insinzi kuri match kurikira no vuga ikarata itari ngombwa niwo generaliza bishobora kuba iri ku mukinyi umwe canke babiri ariko nibaza yuko muri rusangi uravye ningene champion iri kuragenda uri kurabona yuko nka equipe etincelle genda abona kuno musi ari kuronka amakarton menshi uravye na jeri kwirakina ariko twebwe wabonye yuko ikosa rimwe rivaramo karton ni ibintu bigoye ariko dutegezwa gukora ibishoboka byose turabe yuko match zikurikira dushobora guhindura birakenewe cyane ibitego navyo ça fait partie du jeu ça fait partie ya y'ikintu gishobora kugira difference kuri muri championnat natwe turiko turabitekerezaho ubu turiko turagerageza natwe turabe yuko dushobora novuga gukina neza dushobore kuraba yuko ujya mubare w'ibitego dushobora kukuramo turavye ningene championnat kuragenda murakoze namwe.